ɛno nti awia yi sɛ ho yi nka mesra wada boa ho kanea no ɛbɔ nani deɛ di amo ho sɛ ɛte kɔɛ no ɛnoa bel nso yɛtua kanea no nso deɛ tɛ bia ne yagye asɛm bi ni Ghana yɛdo awusua kabrabɔ ho nti no yɛmfa ne saa enti ɔbarima sɛ wo nsu siesie wo ho yiwo ma to amunwi no na fa ɛyɛ product yi bi srɛsrɛ hɔ kama na ɛhɔ sent no ɛnyɛ hwam mo a moyɛ abɔdwesɛ a pimpos pimpos mpɔmpɔmpɔmpɔm nketenkete bi ɛbobɔ mo wɔ hɔnom no ao ɛnsansan nketenkete bi no bra na bɛgye product yi bi fa sra so kɛkɛ na hwɛ difference ɔbaa bi wɔ hɔ a yɛyɛ ne ti a wobɛhu na ɛnsansan abɛgu ɛyɛ ano ano no a ɔmo ayɛ no na nsansan abɛgu hɔ mɛpakyɛ pii ka ho na bra ɛyɛ product mu no a yɛde aba abɔnten nyankopɔn ɛnkyɛ adeɛ na yɛde anim sɛ yɛyɛ no wɔ hanom no na ɔmo ho yɛn ɛwɔ soro hɔ deɛ na yɛnim baadeɛ bi a ɛbɛyɛ yie biara no yɛsisi abuburo nkosua yɛbɛyɛ yie no ɛnsɛe da ɛnokorɛ nso nyankopɔn ada rɔma ɛne sɛdeɛ yɛbɔ adwuma no ɛkɔ ba nti yɛakwanya ɛyɛ adɔktafoɔ akɛsefoɔ no bi ɛwɔ amanaman ahodoɔ no bi so a ɛnɛ yɛne ɔmo ɛwɔ ɛyɛ association group a saa bere yi a mekasa yi yɛn nyinaa ne yɛka yɛ ho bom a yɛyɛ research a yɛde saa product wei aba ɛno nyɛ me nko ama hoɔden nokorɛ deɛ woka ɛyɛ yɛ ha na mebɛtena adwama no mu ɛwɔ deɛ me nko ama yɛ ɛne deɛ yɛ nyinaa yɛyɛ Artemisia annual toothpaste ɛnyɛ me nko a ɛnyɛ me nko a na adɔktafoɔ mmaako mmaako ahanum ɛne akyire ahanu rada that's 200 plus abusua ɛnyɛ agorɔ ɛnyɛ agorɔ yɛde product wei aba sɛ yɛde ba bɛboa ama nipa anya ne fa ahodeɛ ɛno nti wo a wowɔ problem bia ɛwɔ w'anom sɛ yɛ wo se no ɛna ɛtutuo a wonte aseɛ wonya accident nanso still a wo se no ɛgu so ɛtutu wanwan ɛnyɛ mmogya ɛfiri wo se ase ɛnyɛ woka bibi mu a wo sɛ mmogya ɛka saa deɛ no mepatwa ɛnyɛ afei w'anom yi nka ɛnyɛ ɛba saa wonyɛ bɛrima a ne bɛtena wonyɛ ɔbaa a ne bɛtena wontumi nkɔkesi obi baba anaa obi babɛrima na w'anom kankan ɛnsi ɔbɛgya awareɛ no kɔ siesie w'anom na siesie wo nipadua Artemisia annual toothpaste ho asɛm ɛna mekan nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse C24/7 ɛno yɛma wo ɛyɛ just one full day wo problem no ɛsɛ wohyɛ aseɛ ɛhu changes wo pressure no ɛsɛ wohu difference diabetes no ɛsɛ wohu difference stroke no ɛsɛ wohu difference glaucoma no ɛsɛ wohu difference yɛbɛma w'aduru a ɛbɛsa wo yareɛ no ɛde ama woɔ titiri mu a mowɔ ɛne problem bra na yɛma w'aduro wohwɛ adeɛ wonhunu no yie w'ani so yɛ wo kusuu ɛmu yɛ wo hene obi wɔ hɔ a ne deɛ puru nsuo obi deɛ wɔ hɔ a ɛyɛ ne ya mepatwɛ pii to anamo na bra mewɔ papa peter sange ne fie hɔ a sampa ha nti gyama no ɔfa nyinaa ɔmo a moba nyinaa hɔ ne ɔmoba ɛbɛgye aduro bra na bɛgye aduro papa peter sange ne fie hɔ a na mewɔ woba a wobɛnya nduro no bi na wagye na wakɔ akɔ yusu anya fa ahodeɛ anya ahotɔ deɛ ɔpɛ awoɔ no ɛno bia C24/7 ɛyɛ product a ɛyɛ very powerful obi sɛ ɔwɔ ani problem ye ma na duro no ma ne num to aso ame pacho pi no ma duro no na to aso na entu yare na se emaw wo be se wo ba eko school ebeye onipati tire bi e wa asase so a wo sha se free primary kg wakɔ eye lower primary upper primary no wakɔ be se ghs akɔ shs akɔ university no abenye adwuma ye adan ti na owie kg a wo ma ne nka fie sɛ kg no nko antime mwa ne ntia meboa empo university no kura ye wi a ye sa akɔ kɔ ye masters phd ene de kanka ho doctorate ne de kanka ho adan ti na wo de wo mpɛ sɛ wo bɛyɛ duro ama ahoto aba na wo tase tase wo bɛgye to aba ko asomase ho na wo bɛgye to aba ko me ho na wo kɔgye to da bi ye nyɛ duro sa de ntia wo yare no ntimi to ase no eno no wo sɛ wo hunade bi wo sɛ wo bubu agu dem wo nyɛ ready sɛ wo bɛsa yare ayare sɛ ye ntase tase obema wani abrama wani mre na yema waduro C24/7 yebema waduro a ebema immune system no abustu na wanya strong immune system na watimi asore ananti bio na wanimba no atimi ahunade bio obi a wabegye aduro anom anya yaresa no wantra wasa akwa odabi wosore nante ye wonu maduro to aso wonsu nu maduro no nato aso na nya fa ahudie immune system no ese wo boost no immune system no ya ma wani nko ho ma wani enko ho yaduro na wani ankofra yaduro na stroke ama wa mbu angu ho beji C24/7 atmesia anwa toothpaste na ye mwa na nya ofa ho die body freedom ena ye de ye bo ho daru se hunam dua no ebenya fa ho die afri yare ya hodo nyina mo eno ena ye target 054-599-1787 Meden de Dr. Lakayana me papa ye frɛ no ye Dr. Du papa wumpom etisen yakopon hyira papa won kran ton ye ma waduru a ebe ma wasore anante ebe ma wasore na watimi anante akɔ wanim watimi asore atanase watimi asore agyna unaso na waka sɛ ewurade na ye yakopon hyira 054-599-1787 Wodia ebia wunimu fie ho wo ba bedru eye Yankee premises a DJ Mensa ewo ha wo ba behuna wo ba kire oba bia efie no ewo wo ba nepa beto no wo Yankee abia me no obia e free wodia wo ba na nepa ne kasa wo nkyre wa anyehwe me na manu ne 054-599-1787 anaba bisa se wo hwehwe Dr. Lakayana bebia owo na wako ho me pacho uba me wo ho ana uba bedru ha school na ewo Yankee animu ha no fasa abro no no ubekwa kosi eye bronu ba ko de atosu mienu ubesima onsa right fie na ewo ho a container mienu ewo animu ansa na wasi bronu no mo no me pacho pi sa fie na boru a ho na kasa ohwe Dr. Lakayana kashu ewo fie yam ho somo somo dua ibia ebi wo ho ubehu se ye ka no esi ho eno ana ye de ye adwuma no esi ho ka black safie na enye yira kwan ewo sampa ha ana wo firi kromu nso na eba me pacho pi wuduru eye Alhaji Ibrahim osi ne ho a former eye NDC chairman wuduru eye store ho a me pacho ne yire ne ye meba besase anti se wa o papa Dr. Lakayana na mehwehwe no me pacho pi obekyere wododo frifie ho eba wo mo honom no me na me nante a 1 minute na maduro ba e bia wo nante enko na me de enko nti e bia beteke 2 ana 3 minutes pepepe sima ma akuma akuma yesa na waduro fie ho e ho nya yira kwan wo nya duro bro no so na aka se Dr. Lakayana na uka hello me pacho ye do beba fie dodo ya me nhyira ye nduro no ye tatahwe baby a shita ewo ho intibra na ye maube na wonso obenya ayaresa.